Mina nguZondiwe Nyoni osebenzela empilo eOI. IOI imele ukuthi Opportunistic Infection, HIV and AIDS Clinic. Yikho lapho engisebenzela khona encedisa khona abantu lokube bathatha amagazi lokubabhalela amafomu okumele balungiselelwe amagazi abo ahlolwe kuhle. Kukhanya ukuthi ama-viral load abo aphansi kumbe naphezulu ukuze bancediseke.
Okay. Nanku kumkhuhlane weCOVID, umuntu okhangela amagazi, umuntu wenza izinto zama-testing. Kunjani, kunjani umkhuhlane lo? Uthile balalela, balalela umhlaba wonke.
Umkhuhlane lo umemethekile okweqiniso. Ezithi zikhathesi silabantu abangafuni ukulalela. And into emele kwenzakale kumele kugqokwe ama-mask. Ama-mask angagqokwa abe yi-half mask. Ngoba into eyiyo evele yisiqokoqela ngamakhala. Umlomo yewo ungawuvala ungakhulumi. But amakhala yiwo inkalakatha yendaba ethatha umkhuhlane wonalowo. Very fast, not okokudlala. Angithi so siyaqakathekisa ukuthi kwakhona abantu kabanjani kabavala amakhala abo. Ukwenzela ingakusasa yokuthi kwakhona sinqabele umkhuhlane lowo. Lo mkhuhlane wedlula iAIDS, iAIDS kayibulali. But lo iCOVID-19 iyabulala. Ngoba kathe sithatha labantwana abancane from 2 years kusiya phezulu. Angithi so bakhanyakale ngazani ukuthi umkhuhlane lo usukele khona le South Africa. Sasikwazi iqiniso lakhona nxa kuyikuthi ukuthi uvelele khona. Ngani ngoba lalapho okuhlalwa khona kulomuntu obhubhile weCOVID-19 kumele lizinqabele lingayigcwala ende kungabi lomuntu ohamba khona. Akula muntu ozakusola ukuthi isihlobo sakho akuhambanga wasibambizane. Kodwa okusalayo la uzawuthatha ungahamba khona. Ngoba uyabe ungakapheli lwani umkhuhlane uyabe lokhu round usendlini.
Kunjenje isibhedlela sakho sempilo kumi njani? Bakhona yini abakhulumbe basakwenda?
Hayi bakhona bale hodi yabo ku ward C1.
Kunjani kugcwele?
Hayi akugcwalanga.
Kodwa bakhona.
Bakhona.
Manje nyona lingena ngeminyango efanayo. Lalaba amanesi asebenza lalaba abantu abale-COVID lingena ngama-lift afanayo. Kambe thina sezinto lezi ukuthi i-cross infection ukuthi njona ke kula abanye abagula ukuthi general ward la nini ni laba gula i-corona amanesi angena ngapha la ngapha ephuthume siya lelale kambe ngeke uthelelwane bona
siyathelelana yokweqiniswa somanga njengamanje sikhuluma so lathi kulabanye ababanjiweyo singeke sikukhulume sikuthi bhadla ngoba ungakhanya ususiyathonisiswa ngabakhulu bethu angithi uyabo
kodwa kuyatshela umphakathi ukuthi babanjiwe
hayi abakhulumi
so liyabanjwa kuthule kuthethulayo
yebo
i-testwa kangani
kungavela kube le contact kuphela siyathestwa kathesi ngikhuluma so sivela testwa
so kutho ukuthi vele uhlalela evalweni ikakhulu wena osebenza ukutesta abona babantu
kakhulu
so i-ward le yavulwa nini sasizokuthiwa kulezi zibhedlela zakho lebezikhala abantu ekhona kanti waye befika khona bezibhedlela zange likwazi ukuthi kwenziwa into babiswe empilo.
Hayi laphana bakubona ukuthi kube seduzane ye baba isolate beseduzane khona phana but i-ward esekugcineni engekho phakathi esibhedlela kumina isekugcineni
ukhangele futhi indaba ze-testing lezi kambe abantu imali kabalayo kumele ukuthi umuntu azagula ukuthi azatesta
yebo
kanti manje laba sibabona abagcwele nxa umuntu engizwa kahle uyabe uthelela abantu ngobakatestwanga akwazi vele umuntu.
Lelo liqiniso abantu kababuyi forward ukuthi bezotestwa akubhadalwa hayi is free akubhadalwa akubhadalwa okubhadalwayo ngabantu abacross border for ama-certificates awubhadali cent
kumele ngenzeni
sokumele ubuye
ngithi ngenzeni umuntu kumele enzeni kumele afone
ngafoni uyabuya straight ethi ngizokutesta i-COVID phaphana kusi-1 but benzele ukuyi-room okuseceleni.